Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho burumwe wese aherereye banyunywanye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nubonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kwerabana naye ariko aravugwa ku rubuga rwa politike ndetse n'urugamba ruhambaye cyane ruko ruraba mu bihangange vyo mu butegetsi bwa sendede FTD nga mu gihugu cy'u Burundi. Murano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi ku mikenyero yoba iriko irafatwa n'umukuru w'igihugu n'icyubero Varisito ndayishimiye ndetse kandi tuze kugaruka kuri Willy Nyamitwe yigeze gutazirwa bakame mu gihugu cy'u Burundi cyose kubera ingene yakoresha amayeri mu kuronka amakuru avuye mu bategetsi batandukanye. Turaza kugaruka ku vyingene leta ya Vice ndashimisha bara gukora impinduka mu minsi iri imbere gusa makuru ahari akavuga ko muri systeme ho barafashwe ingingo yo kwigiza yo Nyamitwe kugira nakenerwa azogarukanwe ku rubuga nka mushasha. Kurungi kwa guserukira Uburundi mu gihugu ca Ethiopia ngo nukubika ikarata ishobora gusubira gusokororwa umwanya wari wo wose ariko Willy Nyamitwe ntiyashimye iyo ngingo gowe yaciye cengetera uko yo kwitoreza kurongora ikigo senise kigenzura uko ibinyamakuru bikora kugira ro nkuko agoma mu gihugu kandi hafi ibikorwa vya politike. Amakuru avuga ko hari telefone yavuye ahantu hejuru cyane mu bategetsi bahambaye yategeka ko Willy Nyamitwe aja i Addis Abeba mu gihugu cha Ethiopia vyihuta tarafatwa izindi ngingo ariko bikavugwa ko hari integuro yo kugarukana Willy Nyamitwe mu butegetsi bwa president ndayishimiye aje gufasha muri bimwe bitariko biragenda neza muri iyi minsi nkuko bivuga ko n'umushikiranganje wa mbere ashobora kuzobura amabanga yarimwe. Kuwari yakuriye muri karitsiye yafatwa nk'iyabatutsi vyaramworohera cyane gushikira amakuru yingira kamaro yafashije bitari bike mu bijanye no gukomeza urugamba rwa CNDD FDD. Uyu ni Willy Nyamitwe yigeze gutazirwa bakame nkuko natanguye mbibabwira. Tugiye kubitangura mu ntango yavyo vyose. Amakuru dufise akavuga ko mu ntango zo mwaka w'2026 ababona kure cyane muri CNDD FDD bari bamaze kubona ko ibintu bitifashe neza mu burongozi bw'umugambwe ariko kubera bari bamaze kubona uko indongozi zavyifashemwo igihe ibihuhusi nk'ivyo vyaba mu bihe vy'urugamba benshi bagumye baremye nubwo bwoba butabura. Batanga karuriro ko igihe haba ukuvangura ku burongozi bwa CNDD FDD n'uwari umukuru w'umuhari Leonard Nyangoma byahungabanyije umuhari ariko kubwo ubutwari bw'indongozi basubiriye gusanasana umuhari hageze kuvangura na Jean Bosco ndayikengurukiye oho vyaraciye vutu abatari baki ariko n'ubundi burongozi buvyitwaramo neza nubwo bitabuze ibikomere bisiga. Ibiganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'2022 vyo vyaje bisenyura rwose umuhari kuko uretse imikenyuro yari birimwo n'amajambo yo gusambura imihari yagwana yari abiherekeje abagwanyi benshi basa n'abarushe kandi abandi barambiwe kuko bari bamaze kwatakariza abavukanyi benshi. Mugabo n'ubundi uburongozi buvyitwaramo neza bugumiza umuhari ku murongo gushika habonetse inzira irashe y'ukuyaga n'ubutegetsi bwari buhari uko uhagarikwa intambara ku neza barundi bose no ku neza karere uburundi burimwo. Ubwo wonaribonye bw'indongozi za CNDD FDD aho zarokoye umuhari mu bihe bitari vyoroshe vy'urugamba nibwo bwatumye umugambwe ufunywa niwava mu mwaka w'2027 bivuye ku bukunzi bw'inda bwawo mu mugambwe wari wizeye ngo bawuserukire mu bibanza vy'iteka vy'igihugu. Nubwo abansi b'umugambwe bari bamaze gutangura kwirenza imibindi yurukanywa ko bashobe gusambura umugambwe mu gutiza umuhora abakunzi b'inda bari bawurimwo urongozi bw'umugambwe CNDD FDD bwaravyitwayemo neza mu kwanka ko umugambwe wicamwo amashami nk'uko vyagenze mu bihe vy'urugamba. Integuro rero ica iba iyo kunyinyurana nayo masiha n'ibisuka byari byinyegeje mu mugambwe ariko bigakorwa mu rupfasoni ubwitonzi n'ubukerebutsi ntangere atagusenyura impome n'ibisakazo vy'umugambwe. Mu ntango abagumya banga benshi barahagaze ku ruhande rw'uburongozi bw'umugambwe CNDD FDD kuko aribwo bwariko buharanira iyubahirizwa ry'amategeko mu gihe abakunzi b'inda bariko barayahonyanga. niho rero uburongozi bw'umugambi bwasaba batari bake kunyegeza inzara kugira ubushobora urwo rugamba rutari rworoshye. Muri abo basabwe guhindurira umwambaro wabo harimwo Willy Nyamitwe. Kabandi benshi yaramenyekanye ko yari mu baterekwa amanyanga yari kakorwa n'akarwi k'abatovyi bari barongowe na Petero Nkurunziza. Ako karwi rero kaciye kamushira mu murwa umwe n'umukuru w'umugambwe ico gihe Hussein Rajabu nk'abasangiye dosiye yo kugurisha indege ya Falcon 50. Niho rero umukuru w'umugambwe yamusaba kuyoberanya bivanye n'ibikorwa yashaka kumutuma bica vyitwa ko yahemukiye abaharanira ibarizwa ry'amategeko kugira kakarwi gashobore kumwizera. Amakuru ajanye nino ntahe duheruka guhabwa akavuga ko uyu wari umukuru w'umugambwe muri iyo myaka Hussein Rajabu ubwiwe ariwe yatumye Willy Nyamitwe ngo aje gufata amashusho mu iperereza ku ihohoterwa ryari ko rikorerwa Domitien Ndayize yahoze arongoye Burundi ndetse na Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu bari baremetenarijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kwari kugira hazoboneka ivyagirije bikwiye bizokwerekana ububi gito bwaranze ubwo butegetsi imbere y'ubutungane. Icyo gikorwa ngo kiri mu bikorwa bitagoye Willy Nyamitwe na gatoyi kuko yari asanzwe aragikoze igihe CNDD-FDD yari ikiri ku rugamba. Ukwerekana uko kwiyoberanya abishoboye niko Hussein Rajabu yamufasha kwegera cyane Petero Nkurunziza kugira yizerwe hanyuma bimworohere gushika ku ntego yari yamujanyeyo. Amakuru dufise akavuga ko nkuko uburongozi bwa CNDD-FDD bwamye bubikora bwakunda gusaba ko habifatwa ry'amashusho n'amasanamu mu bikorwa bidasanzwe kugira bizo bicibutso n'icigwa kuru nganwe ruzokurikira. Ayo makuru abandanya avuga ko igihe system ifata ingingo yo gukura ko amaboko General Adolphe Nshimirimana Hussein Rajabu yasavye Willy Nyamitwe ko yotegura ifatwa ry'amashusho n'amasanamu mu iperereza nk'uko yabigize mu iperereza hahohoterwa babategetsi twavuga haruguru. Aha ngo Willy Nyamitwe rero yaciye arondera umwizigirwa yokora ico gikorwa neza niho yahitamwo umunyamakuru Ezidras Ndikumana akorera ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI. Uwo munyamakuru yashitse harya mu Kamenge imbere gihe afise ibikoresho bifata amasanamu n'amajwi ushika igikorwa kirahera. Mu bari bahagarariye ico gikorwa bo mu iperereza baramufashe baja kumubaza uwamuhaye amakuru y'ivyo ari vyateguye kuba kuko basanze yahashitse kare ivyabaye byose yabikurikiranye. Ngo Ezidras Ndikumana yararahiye ararengwa ko atanumwe yamuhaye amakuru ahubwo vyahoranye nuko yariko ararengana aca aba afata ayo mashusho y'ico gikorwa. Mu iperereza baramubajije kandi ngene yari kuguma afata amasanamu abandi bose bahundagaye abandi bakayanyaga ariko aguma abemeza ko kwabaye kurya umutima amenyo aho hose yabazwa ariko arabarizwa igufa. Mugabo ashaka gukingira isoko ryiwe ryamuhaye makuru kuko ku bwa Ezidras Ndikumana vyari bigoye kumenya aho ubu cankuriya ahagaze. Ngo Ezidras amaze kurengegwa nuko kubarizwa igufa yibwiye ko mu gucungura agatwe kiwe yovuga uwamuhaye amakuru Willy Nyamitwe we nk'uwamukomeye aza kumenya ko yiregura. Naho Ezidras yababwira abari bamufashe ko amakuru yahawe na Willy Nyamitwe abari bamufashe bagwa mu gahundwe bamubwira ko niyaba ababeshe baca bamugandagura. Niko kwakura Willy Nyamitwe bamubaza ko hari ico azi ku munyamakuru Ezidras Ndikumana. Willy Nyamitwe acababwira ko nyabona bokingire Ezidras kuko ivyo bizwe muri systeme bagire ko bamujana kwa muganga kugira vurwe aho yari yaborejwe gufa bace bamuronderera inzira soka igihugu kuko ivyo yarafise amashusho n'amasanamu vyari vy'agaciro gakomeye. Ku bwa Ezidras Ndikumana ngo yari yicaye arindiriye ko bamuheraheza aza abona bariko baramuhotora izosi nibo ngo nibo bamutaba murantunge gato cyane abo azabona abariko baramuhotorizo sinibo bamutabaye. Niho rero yamenya ko ivya systeme ya politike y'u Burundi ari bisigabwenge. Umwe mu basirikare baraho yaremeje ko ubwiwe yiboneye Willy Nyamitwe na General Gervais Nderako buca bataziranda kugarika baje mu muduga waje inyuma yakirye gikorwa mu gihe ibiziga byose byari bikiraho gukwari nko gusuzuma ko igikorwa cagenze neza. ubwiwe ndakugarika niwe yategetse ko bari bajejwe umutekano wa Dolphe Nshimirimana atari yapfuye batomuhohosha. Mu mwaka w'2014 haragezaho Willy Nyamitwe aba umwizigirwa adasanzwe wa Petero Nkurunziza. Nyuma yo kuva mu mpimba kwa Hussein Rajabu yabwiye ngo Nyamitwe ko yo muronderera umwizigirwa yofasha mu kuja gusigurira makungu bubi n'ububisha bw'ubutegetsi bwa Nkurunziza yitwaje amadosiye y'ibanga y'urwego rwo hejuru top secret ariko akaba akaja kubisigura yambaye umwambaro w'ubutegetsi. Willy Nyamitwe ngo barabwiye Hussein Rajabu ko bitoroshe kuronka uwo iyo kwizera topfa kumena amabanga y'amayobera yoba yabonye canke yumvise ariko acamubwira ko uwo yo kwizera ari mukuru we Ale Aime Nyamitwe umugabo ko bitokoroha uko yinjira mu butegetsi. Amakuru akavuga ko Hussein Rajabu yabwiye Nyamitwe ko we yoja kumvisha ico gikorwa mwene wabo ya Addis Abeba muri Ethiopia nayo ivyo kumwinjiza muri leta Rajabu arangazovyikorera. Watanze makuru akavuga ko ivyo kwinjiza uyu cankuri ya mu butegetsi kuri Hussein Rajabu vyamye ari ibintu vyoroshe kuva bakiri ku rugamba kuko yabikorana ubwenge budasanzwe ngo mu bihe vy'urugamba vyarashika agamabwiriza indongozi zimwe zimwe z'abagwanyi bakaja kuba mu makambi ya gisirikare y'u Burundi bakamara iminsi bitwa ko ari abategetsi mu gisirikare c'igihugu kandi ari abagwanyi bikaba vyaba vyakozwe n'ibihanganye mu gisirikare ca kera ex-FAB babivuganye na Hussein Rajabu kugira shobore gushikira amabanga adasanzwe yitunganywa ry'urugamba. Biravuga kandi ko ngo ni gihe Hussein Rajabu aviriye mu mpimba igendereza rirongowe na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve Nkurunziza yarahamagaje inama yo kwiga uko bomenya aho Hussein Rajabu ari ivyo akora n'ingene bomufata canke bakamugandagura. Nkurunziza ico gihe ngo arakariye cyane Steve ko ataca ari karakora mu guhiga Rajabu. Steve ni shavu n'akantu ry'ukuba Nkurunziza yari kamutuma guhiga go Steve afata nka se wiwe yishuye Nkurunziza ati wewe uwo mu gutuma wo muronka. Ngo igituma Steve afata nka Rajabu nka se nuko ukwakirwa no gufatwa neza kwa Etienne Ntakarutimana ku rugamba vyavuye ku rwandiko se wa Steve yandikiye Hussein Rajabu amusaba ko yomurabira umuhungu huko se wa Steve yahoranye na Rajabu muri paripe hutu mu myaka za 80. Iyo nyifato ya Steve yugukarira Nkurunziza ngo yatumye na mici ihagarara. Nkurunziza cakeka ko Steve ari ku ruhande rwa Rajabu n'irya Hussein Rajabu yasoye bohero n'inzego z'umutekano harimwo iperereza hakaba hari haheze iminsi 5 gusa. Nkurunziza ari ha Steve ngo arirongore. Niho rero Nkurunziza yacategura kumukura. Steve nawe amaze kubimenya yaciye abimenyesha Hussein Rajabu ko umwanya wari wose ashobora gukurwa ku burongozi bw'iperereza bivuye ku nyifato yagize. Guri Rajabu aramwibutsa ko we n'abandi yababujije gushira amarangamutima mu bikorwa yabahaye bakwiye kubaha umukuru w'igihugu kugira n'ibikekwe. Amakuru akavuga ko Hussein Rajabu yaciye abwira Jenerali Etienne Ntakarutimana ko agira arabuka musubiza mu kazi agasubira kwizerwa na Sebuja Nkurunziza. Buke rero niho Steve yobararonsa ka video kamari imisegonda 25 kerekana ho Hussein Rajabu yari ari mu gisagara cha Dar es Salaam mu kaguriro super marché. Rajabu sha amubwira ko ako kaza kumusubiza ku kazi akire kukereka Nkurunziza. Ngo ntivyatevye General Steve yo yakura Nkurunziza amubwira ko ajeje kuronka amakuru ya Rajabu ngo agene Nkurunziza akorotse bo babi ave ngo zamanuka ibujumbura. Steve amwereka kaka video ngo Nkurunziza yakaravye iminota 30 aguma asubiramo araba. Ngo aciye ahaguruka aryohewe cyane acaho kuboko Steve amubwira ati ibi ni vyo mba nshaka ko mukora ahubwo nibakongere uburyo kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza. Ngo kuko ngo Hussein Rajabu yo barasubije Steve icizere kwa Nkurunziza. Uko niko vyagenze no kuri Ale Aime Nyamitwe mu kumushikira nganje imigendarane y'u Burundi na yandi makungu kandi atari azwi mu mugambwe CNDD-FDD kugira akore igikorwa twavuze haruguru. Amakuru akavuga ko Sena Jabu yabwiye Willy Nyamitwe na mwene wabo ko akazi ni kahera are Nyamitwe azoca yisubirira iyo yahura mu gihugu cya Ethiopia ko azoca asubirizwa. Ngivyo navyo mu kubikora Sena Jabu yatumye ufata amashusho y'ikiganiro cibanga eme Nyamitwe yariko agirana na bamwe mu banyaburaya avuga ububi bw'ubutegetsi bwa nkuru nziza. Kuri za dosiye zibanga Rajabu yari yamuhaye ayo mashusho Rajabu acaya ha uwo yashaka ko nkuru nziza yo catangura kwizera bivanye n'ivyashaka kumutuma akazi ka Nyamitwe gahera uko hatangura akundi mugabo biguma bibera mu kibuga kwa nkuru nziza. Amakuru abandanya avuga ko Sena Jabu yabwiye Willy Nyamitwe ko azomushikana aho ari abwira nkuru nziza icakora canke areka aho atawundi mutegetsi numwe mu gihugu azobashobora kuvuguruza ico Nyamitwe yabwiye nkuru nziza. Ngo ngaha rero kwari ukugira Rajabu ashobore gukinga ingaruka mbi z'ingingo nkuru nziza yafata yongerewe n'abandi bantu bashaka guhungabanya igihugu n'umugambwe ariko nkuru nziza atabizi. Ngo hari ineguru nyinshi Willy Nyamitwe yasubije inyuma nkuru nziza yoba yavuganye na General Rengiyome Bunyoni zaba zigamije guta nkuru nziza mu kaga kugira Bunyoni ashikira ubutegetsi. Harageza aho Willy Nyamitwe umunezero w'ico cubahiro umurenga arageraho avyigamba mu bantu ko ari we wenyine mu Burundi bwose ashobora kubwira ikintu umukuru w'igihugu akakireka canke akagikora atabanje guhanuza ugundi warewe wese. Ati nico gituma jewe ndi bakame. Ayo majambo yarashikirije General Bunyoni aramubabaza cyane kubona hari umusivira ashobora kuzibira ivyo yavuganye n'umukuru w'igihugu. Iryo shari rya Bunyoni ngo kuri Nyamitwe ryatumye Bunyoni ategura kugandagura Nyamitwe ku igenekerezo ya 2028 munyonyo mu mwaka w'2016 hafi y'urugo rwiwe. Imana irakinga akomereka ku kuboko. Amakuru akavuga ko muri sisiteme hafashwe ingingo yo kwigizayo Nyamitwe kugira niyakenerwa zogarukanwe ku rubuga nka mushasha. Kurungi kwa guserukira Burundi mu gihugu cya Ethiopia nkuko natanguye mbibabwira ngo nuko bikikarati ishobora gusubira gusokorwa umwanya n'umwanya wari wose. Reka binavuga ko kandi hari integuro yo kugarukana Willy Nyamitwe mu butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye aje gufasha muri bimwe bitariko biragenda neza. Nubundi mu minsi iza harashobora kugaragara impinduka zidasanzwe cyane muri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho nawe ku giti cye watacizera bamwe mu bashikiranganje bafatanije gutwara igihugu muri iki gihe. Hari n'andi makuru y'ibanga turi ko dutohoza ko niyadushikira nako turahita tuyabaronsa abanywanyi bacu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujicikwanwe nayo dushikirize usangize no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngamu yo guca Burundi hanze imbezi yo guca Burundi ndetse no makungu ya kure. Yoba wowe uri mu buseruko mu buraruko mu burengero mu bumanuko hanze imbezi yo guca Burundi kumi gabane ya kure buraya Amerika azena handi hose ndabakingurukiye cyane Imana bahizagire.